Ndashaka kugira ngo Imana iguhamagaye uravyumva irashobora kukubwira icizogukoresha canke ikakubwira higutwaye cahe kakubwira icuzovamwo. Ariko no munsi muri kino gitondo ndashimira Imana kubera itatubwira ivyo tuzocamwo. Imana ikunyegeza huzo izogucisha ikakubwira higutwaye. Mwabyumvise neza? Imana ikunyegeza higucisha ariko ikakubwira higutwaye. Ariko ntikubwira ingene uzohashika amano yawe ameze. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kubera iki? Kuko Imana yitwararika kudukora no kuduhingura ikoresheje ivyiducishamo. Kuko ntikeneye kugushikana mu byo yakubariye udatunganye udasa nk'uko ishaka. Rero izokoresha urugendo rwawe n'ivyucamwo kugira ngo iguhingure, iguforje, ikujanjagure, iguhezemwo ivyawe kugira ngo igushikane mu byayo ivyawe bisigaye ari bikeye. Tukiri mu mubiri ntibizohera byose ariko byinshi zobigabanya. Yesu ashimwe cyane.